Ufisa maso ntakwiriye kubwirwa ngo arabe Umvise ko mubanya gwaye Genda kumuraba Kuko nawe ni wagwara Azoza kurabe
Ahuri hose Mubantu hose Mubikogwa byose
Raza kurenga kandi zigarure zitararenga impinga kuko icyo ufise jewe ntacyo mfise ukeneye kuvuma menshi uragura amabase bivuga ibyo no hino ifise intumbero turaje rero kuvuga ibintu ufise akamaro impano zitangwa n'Imana yo mu ijuru iyo yaguhaye amaso amaboko n'amaguru iguha byinshi byiza bibereye mu kwihirane ukoresha ubwenge ibyiza n'ibi mu bitandukanye ijambo ry'Imana rivuzwe igikurikira no kwihana ariko bamwe baca basohoka ngo basohokanye abana abafise ubwenge baca bagenda gufukama kuko ibibi byinshi bikorerwa mu mwijima umweranda ku isi nzima ntaraboneka ibyo ndabyemera kuko benshi bameze n'imikiruka bavuga ibitandukanye n'ibyo bakora kuko bazi yuko izuba rifite akamaro nk'imvura nibeza ku murango gusa batandukanye mu ijoro iyo ubwira ubuntu rero ukagenda gusenga ni byiza kuba wabibonanye n'abaganga b'abaganga naho ku isi hari abaduga n'abamanuka hari bamwe biruka nka spili y'imodoka aha turi rero hari abandi bamwe bibaza ko hari aho gupigira igipindi twagomba kubibutsa rero yuko turi ingenzi nitumarerere ngaha ku isi n'ibibenzi tugirirane ibigongwe tugirirane ibigongwe turazi yuko aha by'isi bigoye nicyo gituma tuguma tubasaba ubuzima bukugoye cyane ntute ukwizera kwawe tubandanye witera ejo buzaca cana yanjye
uburo rero wiza wishibuzo kwiyereka
Ravuze ni muze twinjire mu ishuri aho tuza kumenyera ubumenyi nyakuri wavuye muhira tuje kurongo ubumenyi duhitana na twese abagenzi n'ababanyi mukaba mwibuze kuzana ibikoresho bicare rero dukurikire inyigisho ukabuze icyo waje gukora ntuyogore ntuze gusamatsa bose ngo babure iyo ufise akazi uragakora neza kugira ngo ntuzobure icyo uzoshyira ku meza ubuzima buzogufasha uragowe kuko hari bizoruta ubwenge bwawe indagara zikomera mu gihe ziri mu mazi zivuyeho zica zikarangwa nk'amandazi mbega mwebwe mwazanye amakaye ngira nicyo gituma mbona umwigisha babaye yaje kubigisha ibizobafasha mu buzima none mutanguye kumubabaza mu mutima aha tugeze rero tuze turahuba kugira ngo tumenye ibyamatwara ari ukwinjira namaze kwinjira kandi ifise intumbero yo gusubira imuhira ifise ibitari bike mu mutwe wanjye mubandanye rero mukina kanje
ahuri hose mu bantu hose mu bikorwa byose Yeah.